TV na bakunzi ba Imperial TV murazuko tubakunda cyane gose iyi ni imwe mu ma exclusive ni bimwe tuko turakora bidasanzwe mu gisagara cha Bujumbura abajene batandukanye bariko baragerageza gukrea utuntu dushobora gutuma babana boshora gukora bitagenda neza baza bakicarana hamwe bagasangira nabanje ibintu bikagenda fresh no munsi rero turahantu tuko turanywa murumva ko muzika ari fresh nashize rero nka Star Boy from Star TV turi kumwe na Imperial TV nta bikoresho mfise ariko aho nja hose ndaronga ibikoresho byo gukora. Yes, turi kumwe n'abigeme bo muri Tota, nibaza ko ari Tota Entertainment aho bari bateguye ikirori kimeze neza kimeze fresh. Harimo abajene bakiri bato benshi cyane, abajene Kevin umutime bro.
Yo,
papa salama.
Yeah, I'm fresh man. Yes sir.
Tumakusoya kwa Natasha.
Hapa
ulifika ndugu yangu.
Hapa nakuja kupatia support tu, niwapatie support. Si unaiwa siri ba moya. Inatoa support. Niko fresh kabisa. Nishanunua vewiti mfrangana tu. Sawa na fana shoes kali hapa. Vitu vikali vikali, vitu vya mamilioni, ni mamilioni.
Sawa kazi.
Makofi ya Natasha la boss
na kupatia franga kisha unafika na kuja mu FNM ya Tota.
Nimewapatia cotization ya Desa Mile. Chua kwa naomba cotization.
Wasa.
Niliwapa. Yeah.
Okay, Tota gye kure ni basa yuko yari show imeze fresh kandi nka wewe nk'umuntu ariko arakora bidasanzwe kuri zo sosi. Waishi same, wayakire gute, wayibonye gute no show brother.
Avrema Josho na akire bien vraiment. Ni ambero kari ambero kuri ya Josh San abajene bako bari yakira kandi harona abantu batandukanye harona abana beza cyangwa ndabana
na cyari cyane ko bajene bari kubavuga yuko ngo harabana benshi ngo ariko bararoba cyane none nivyo nabaza
ah nivyo kuko naje abana san ni wamanze kusaba nimero
eh none musimu yako tuone musimu yako tuone
eh
musimu yako
brother serious bro watoto eh watoto hapa wanalia.
Ama ni chuu vile vile Natasha na kupacha. Natasha rabu ama ila wakacha viva zangu kupisi no otu kumbaba rizo wa wako wae bro.
Natasha rumba ma, Natasha ujaa kubera nini uuni mama wanji. So numu ndia gabana masikono mbosi kubera Natasha.
Papa lepo aburundi we.
Wa Natasha lakini.
Papa lepo aburundi.
Mini kwa mtimu Natasha.
Bro reka tukipi janye na Tota. Tota nunga yuko wako zivinu mese neza chane. Na chanchane yuko umwe mwa jena aruwe Tony. Niwe nuvuga yuko yagize uruhara muri bino bintu kugira ishore kuba bro nakaka jambo ushobora gutera abandi ba jene kugira bashore guprepara ibintu nk'ibi nk'ibyo Tony nuvuga yuko yashoboye gukora
avrema abandi ba jene nubabwira yuko bareke kugotwa bareke gusamara vrema bafata ubwenge bagira imigambi nka Tony. Tony ni umujene vrema yitahuye kandi asa ubwenge bwo kurondera inoti. So abajene bose bicare hamwe biyumvire baraba ikintu bokora vrema je Tony ni asoya gukora ikirori nzomuha support ya Emilio gender vyemeje
muri yo nufiye kuri
wewe yeah. Baby
boy
kabisa
atapana 1 million
1 million
muri yo numwamaru
yeah ni bintu bisanzwe si baby kwa la boss la namba la pakuchena amakofi ame nanje cenda mu Tony
madame wa mama
ma
award
madame wa ma award
tutavye reka turako dushaka kuronka umwe mubagize muri tota dufashe ndetse namutuzane kugira bigende neza kugira dushobe kuyaga byinshi bitandukanye iyi ni Star TV iyi ni Imperial TV murazi tukora hose kugira ibintu bigende fresh yes
no musire wa rumusi wa tota nica gituma kwavuza ati reka tugere dukoresha iki kiganiro umwe mubagize tota yari trends night yari meze neza cyane reka manze ndamuramutse mu bwami bwa Star TV cyangwa mu bwami bwa Imperial TV mabuja umeze neza cyane
ego ndaho
mapendeza
merci
sana
kawaida
yari kwanzia ati magaji ufite biko sana
ya kawaida tu
amazina
kesibu nitwa iradukunda leila mugaba nazira kesibu
iyo sina jyo bajyavuye nimba tari
iki bu danseuse
usanzwe uta
ego
uzambere gasoyi
oya
Yes, unomusi twari mu rubanza rudasanzwe kwa Trend Night. Rubanza kwateguwe na Tota Entertainment. Mbega ku bantu batashoboye gushika mu rubanza. Bamenye iki abantu kuko twebwe turi nganga abamenyesha makuru tubabera ijisho. Byari biki. Unabonye abana bose mu gisagara cha Bujumbura bari baherenga.
Nkuko musanzwe mubizi Tota Entertainment igira amashow kugira irafasha abana bo mu barabara. Ikongera ikorganiza amashow na mashow ira aradufasha mu kubafasha abo bana bo mwibarabara nyene none isho twayikoze kufasha kandi wabonye yuko atuka uko nabivuga site en vrai succès ko dari medene za cyane
n'icyo cyane ko ifungurwa y'amashuri ndakunda kubona mutanga makaye mega ifasha ryanyu rihagaze kuki oho mugufasha umuntu murabiki aho biroroha ko mushora gutora abantu kuko abafashwa mu gihugu cy'u Burundi ni benshi cyane.
Bon, turafasha abatishoboye bose. Turaja mu bigo tukaraba ico ibyo bakeneye. Yego dufise groupe. Abashoboye kudufasha hari aba sponsor abashoboye kudufasha bakadufasha. Tukaja mu bigo bitandukanye kugira dukore ico gikorwa cyiza.
Nacyane ko bavuga ati fasha warafashijwe umuntu wese aja gufasha afise imbashaka gufasha icyagutumye wumva uri interested yo gufasha cyangwa yo kuja muri groupe ifasha ni iki kigama
no bwekwa umutima mwiza kuko ba urabona twebwe imana yatugiriye ubuntu turaronka mugabo nitwibagira yuko hari abadafise niyo mpamvu tubafasha na twebwe dushoboye icyo dushoboye bijya bike tukabisangira n'abatabifise ego
musahuri tuvuge ko warangije amashuri cyane tuvuge yuko ukiri ku nebe y'ishuri nimba tari ba usanga uri umunyeshi
aho ya narangije
uno munsi wihaye novuga yuko wihaye umwanya kugira ushobore gufashanya na tota kuri uno munsi aho muri nibaza yuko atariho mwariho kera mbega mwaraduze cyane mwaramanuze ko iyo umuntu ashaka gutera imbere bashobora kwivuza gutera imbere ariko ugasanga wabyifuje ariko ugasubira inyuma aho mugeze uno munsi mwarateye imbere cyane mwarasubiye
je uko ndabibona mbona mengo no shimira imana gusa kuko aho ngeze aho tugeze siho twari turi
yes uvuze yuko uri kurakora kugira ushore gufasha ariko twibukanye gukora udahembwa naho ni ikibazo na cyane cyane kuba wafasha umwanya wawe kugira ushore kugira icyo kumari biragukundira ko ushora kubaho ukora ikintu n'inguvu zawe zose udahembwa na n'ikingoromo
biravana n'icyo uri kurakora umwanya uko ukora neza uzoyihemberwa imbere kuko bajya abana ni future kandi bajya abana bazobona ati nibaronka nabone bazogira urya mutima wo gufasha kuko nabone bavuga ati baradufashije natwe mbona yuko guhembwa c'est pas important c'est toi qui est très important kandi rero si bwo buzi dukora bwonyene turafise ubundi baduhembera
ukora kandaka kandi ukora naka Okay, irefe ndabona arimo abigeme bakiri bato kandi benshi cyane ndetse bakigera ku mategeko y'abavyeyi. Mega abavyeyi banyu uwo murimo wanyu cyanye kumara ano masaha deja turi mu ijoro gose mukiri hanze bavyakira gute abavyeyi ba.
Bon, je pense uko si bana bato sinzi ngende bivuga gusa basabye ruhusha. Niko navuga basabye ruhusha kandi rero nakibibajemo. Bana kibibajemo. Kuko nga ayo icatuzanye twese nukuryoherwa no gufasha abajya abana kuko ajya amahera bazanye bajya abo oye ni azofasha kandi babwiye mu byeyi ndagiye mu bintu kanaka kandi bazabyeyi barabitahura
ariko muri uwo mwanya abantu bashobora kwibaza ati mwoba mwaje ngakubwi imvo ya gakuku kugira mu njyohe muze murajyohegwana n'aba bana beza mu gisagara cha Bucumba
aho nacho no bivuga ko antuka gusiconzi pour rassurer les parents abana banyu nti baje gukora ibintu bibi baje kudufasha twebwe kufasha abandi bana atacho bafise
nshaka gukura marori hama ndagusabe ikintu kimwe cyo dusana basozera kugira bakubone yego umwana mwiza
oya
sana nshaka ari abantu bari ko badukurikirana ushobora kubona komantere ngo no umuntu kwadakura marori tumugunze kuno musa bari ko baradukurikirana kuri Imperial TV na Star TV wanje bafise byinshi babashaka kumenya ndashaka utange message zibiri zigenda zitumbera ku bakunzi ba Star TV ndetse n'abakunzi ba Imperial TV n'abakunzi ndetse ba Total Entertainment
na cyambere ndabashimiye cyane kuba mwatwitabiriye ikindi nacho mukora katikete kandi ndabafana banyu babandanye babakurikirana kuko mukora akazikete gashimishije
iyo uye n'umuntu akakubwira kuri mwiza umwishura gute
merci
ukunda ibijumbu cyangwa ukunda amateke
ibijumbu
amateke n'arwa
oya nayo njya no
reka nagushimire kukanya kawe waduhaye kuko twari mu bya tota ariko nimaze kuwundi munsi ndashaka kuwundi munsi dukorana ikigani
ntangorane
mpana cyo ngaha muri show
ntangorane
nenda gushimire esozera usozera ndetse unasezera abakunzi ba Imperial TV ndetse n'abakunzi ba Star TV 257
ndabakunda cyane hama vuba tutokorana ikiganiro no muzombo merci
mani gwesa
nawe
uno musi turi kumwe n'undi mwigeme navugije benshi muri tota ndageze kundi mwigeme yakubisiruki igomba kumera nk'iyo wanje mabuje meze neza
nisa meze neza cyane
Miki
Miki
Nous sommes muri tota ndese novuga yuko uri muri bamwe novuga yuko muri preparation warimwo cyane kubera iki haza bigeme benshi ndese n'abajene bakiri bato cyane papa twabonyemwo nta batama twabonye
bon tout d'abord ini ni mouvement aba jeune Total Entertainment ni mouvement aba jeune ni mpamvu haguriremwo cyane aba jeune c'est vrai n'aba parents bari barimo n'abavyeyi bari barimo uko ubu aba nabana bafise abavyeyi bien sûr kandi si bintu vyimisho si bintu tunyegeza abavyeyi babizi ego niyo mpamvu naho batari bagwiriye mugabo bari bahari bari baje gushigikira abana babo yego
amato sumira ngo akanoti kinjenga mucamuka bika kumufu
oya cyane cyo n'igihu je ni nduga z'abantu kuko Total Entertainment mu bisanzwe ni mouvement des jeunes ikora ibintu byo gufasha ikorganiza n'ama événement mugabo rero mwe organisation ya ma événement ni kugira turonkemwo uburyo bwo kugira dushobora gukora ibyo byo gufasha abana bo mu barabara donc ni ntuze ni pari yabaye trendy night yari yo kugira turonke uburyo bwo kugira dushobore gufasha abo bana bo mu barabara
ariko bavuga ati abe makenda yabonye ngo nawe uvuga gute
oya umanye ne abe makenda yabonye byose niba mutwarishije ego hama kandi batwashimye cyane yari succès n'ukuri ntibadutembagaje niteka cyane kuri tota kuko urabona kuri uyu munsi hari ibintu byinshi cyane bitaramo byinshi bitandukanye ariko vraiment twate bitaka kubona haja ntu bangana nkuko ntayo twari twiteze ariko imana yakoze evre vraiment yego
mbega ushaka kwifatanya na tota bimeze gute tota iravangura
bimeze gute tota ntivangura bisaba umutima bigasaba no kubikunda no kwitanga cyane kuko turagira ibintu by'amanama turagira ibiki kandi turagura n'imyambaro sinzi ko mwamye mubona hari hano bambaye imyambaro ya Total Entertainment irahari kandi
arona basubije
ara nagize
aja sawa muri tota
oya nangira na muri tota mugabo si obligatoire no musi no musi ari freestyle
ngire si yo ko yasekonja muri Total Entertainment
oya nti yasa ahubwo gusaba nta mwanya wabironke wo muna nakwandikiye message ntumwishura
yishura
ma. Oya n'ishura wewe.
Mbeshe.
Ubimenye ko tishura. Uviri the star boy nta message yishura. Natwe muri 2025 yo bizi. Yo bizi.
Merci.